Wetongula milo zule mawene na wonu utisausha. Wetongula milo zule mawene na wonu utisausha. Wetongula mila zule.
Mina nguche ini wangwa sana. Gisebenza Woza Moya Project. Woza Moya Project. Igwa Zulu Natal. Esisonge district. Le Woza Moya isemaphandleni la kuthi kanja iphume khona. Sesisebenze iminyaka eyishumi nambili sisebenza kule project. Sisebenza ihome based care, sisiza abantu abagulayo, sikhanyisa empilweni zabantu, nabakade bekade bengazi ukuthi igciwane lengculazi leyini namhlanje sebeyazi. Sisebenze Woza Moya iminyaka engu-12. Sisebenza nama community care worker awu 38. Ama community care worker asebenza nawo, asebenza imizi eseduzane nawo. Awa sisike siwa train nasithina ama community care workers umsebenzi afike awenze awa deal ku home based care kuphela. Afike athi mefika kukhona abazali abagulayo, uthola ukuthi izidifikate azikho, uthola ukuthi kugcineni mhlawumbe khona neyingane ezisala ziyintandane. Lapho ke ama community care workers asekwazi ukuthi a refer labo bantu abanalezo zidingo ezihlukene kubanikazi balezo zidingo ukuze bakwazi ukusizakala abantu, njengoba sihlala emakhaya abantu abaningi iminyango abayazi ekufanele bayihambe, ingakho sesibasiza abaningi sebesizakele. Namhlanje na ngizoke ngithi ukubuza udingeni ngembuzo njoba kade behlezi be-discussa nama community care worker. Udingeni lo owakakhanyile umele ama community care workers.
Mina ngudingeni khanyile ngimele ama community care workers. Besine meeting enkulu sidiscussa umsebenzi wethu esiwenzayo emphakathini namhlanje. Namhlanje nake sengimele ukuthi ngizophendulela wonke ama care workers embuzweni engizayibizwa uJane.
Kushuthi ke dingeni namhlanje sizokhuluma ngekusasa lale project yethu. Okay, dima ngabe njengoba ama community care workers sekukhona iy'nhlaka eziningi kangaka. Njengokukhona ama health care workers, o-home based carers, nawo mpela ama community care workers, azizwa enjani wona? Azizwa kanjani?
Azizwa enokudideka nokuthi khona ukuthi bahlangane emsebenzini emzini owodwa benze into eyodwa, nokuthi kube khona ingxabano ngokukhamba isikhathi kube khona ingxabano. Wona ama care worker abona ukuthi kungcono ukuthi lo nalo kubuyena ongenayo emzini yena oyedwa athathe zonke izidingo zangaphakathi, kubuyena ozenzayo azithathe azilethe la ekhaya.
Ngesingawe ke D, ubona ukuthi ama community care workers angaqashwa ubani phakathi kwahulumeni noWoza Moya?
UWoza Moya ufanele aqashwe ama community care worker ngoba kuseneminyaka asebenza kule ndawo, futhi abantu sebemjwayele, sebuthembekile, futhi nama care workers uyawatraina abuya awaholele ngendlela efanele.
Njengoba mhlawumbe kade senza nje kade sixhaswe o-Oxfam nabo AIDS Foundation kade simkhokhela le minyaka mhlawumbe esiwu-11.
Yebo.
Ubona ukuthi u-government kumele akhokhe u-WAF noma kumele akhokhe imali egcwele ekhokhela ama-community care worker?
Ufanele akhokhe imali egcwele ngoba vele nomsebenzi wenzayo wakhe u-government. Nokuthi iproject encane ayinayo imali eningi, i-government uyena onemali ukuthi akhiphele abantu.
Ucabanga ukuthi mhlawumbe sekuthiwa uma ngabe kuthiwa kuyaqashwa, ucabanga ukuthi kuqashwe kanjani?
Ngendlela okwenziwa ngayo la ekhaya ukuthi kungathathwa ngobungani, kungathathwa umuntu o-good kuma-politics, nokuthi kungathathwa umuntu ofundile kakhulu, u-grade 2-8 ulungile, ngoba umuntu ofunde kakhulu akakwazi ukwenza lo msebenzi. Ngokwe-age ke ngicabanga ukuthi kungcono u-30 kuya ku-35 mangabe kuqashwa, ngoba le genge encane ayikwazi ukusebenza nomsebenzi wami wa-home based care.
Uma ngabe ubona-ke D, uma ubheka ikusasa lezempilo ne-project yakho, uma ngabe ama community care worker nawe uqubulana nibona ikusasa le project yenu izoba njani njengoba ene uhulumeni elokhu ene enemthetho lokho eshintsha lapho kubonakala engazuthi nini ufuna ukunikahlela ngaphandle.
Asinayo indawo kodwa uWoza Moya uneminyaka eyo-12 aqala ukusebenza. Umphakathi uyawazi futhi nathi siyawazi umphakathi bayasethemba futhi siyabanikeza izidingo zabo njengoba bezidinga. Kanti uhulumeni akakwazi ukungena emizini ngemizi abone ingaphakathi lomuzi.
Wethongulami